Kutheni ingathi umzekelo wethu namhlanje uzothanda ubanzi nyana? Masike sibone. Kufuneka sifumane impendulo ka-A kwi-power ka-2. Udibanise u-10B, heze uthabathe u-8. Xa u-A elingana no-7, u-B elingana no-4. Into ekufuneke siyenzile kubeka u-7 kulaa ndawo ka-A no-4 kulaa ndawo ka-B. Into xa ibekwe kwi-power ka-2 ngesiNgesi kuthiwa i-squared. Sizothi thina u-7 ku-power ka-2 udibanise u-10 umphindaphinde ngo-4 heze uthabathe u-8. U-7 kwi-power ka-2 ngu-49. U-10 xa umphindaphinde ngo-4 usinika impendulo ka-40. Kodwa kuba sidibanisa singafaka u-40 kwethu ngaphakathi kwezibiyelo. Ekugqibeleni sizothabatha la 8. U-49 uthabathe u-40 ulingana no-9. Kuye sizothabatha u-8. Impendulo yethu iphela ingu-1. Oh, Jean, Mos, ayinzimanga kangako. Enkosini.